eteka ibadde nobuki nobuzibu akatale nga executive n'abakulembeza abalala balina obuki obuyinza so obuyinza obungi ngaani tamanyi kyakola bibadde bireeta omusolo kola ki okubanga gubula mu katale so olw'ensonga eyo
Inside.
Yes, sir.